chiyuda ndi chikristu ndi mipingo iwili yosiyana. Nkhani imeneyi ndinafotokoza kale, koma lero ndikubwereza chifukwa pakuchuluka mafunso. Chizindikiro cha Yesu Kristu ndi mtanda wa Yesu, pamene Ayuda chizindikiro chawo ndi nyenyezi ya mfumu Davide. Bible limatiuza kuti Solomoni anali ndi ringi ya matsenga, amagwisa ntchito potanda dani yake. Mfumu Davide anali ndi chishango chokhanga ndi nyenyezi, chimene amagwisa ntchito kuzileteza pa nkhondo. Pamene amamenyana ndi Goliath, anagwisa ntchito chishango chimenechi. Masiku ano mabungu ambiri a Chiyuda ngati Zionist Movement, Kabala, asilikali a Israeli, ngakhaleso mbendera ya dziko, anayikapo chizindikiro chimenechi. Ife a Kristu timagwisa ntchito mtanda wa Yesu, pamene Ayuda amagwisa ntchito nyenyezi ya mfumu Davide. Bible la Kristu muli chipangano chatsopano ndi chakale. Kumbali ya Ayuda samakhulupirira chipangano chatsopano. Bible lawo limatchedwa Tola, limayimira mabuku 5 a chipangano chakale. Mabuku amenewa pali Genesis, Exodo, Levitico, Numeri komanso Deuteronomo. Amenewa ndamena mayimira Tola, Bible la Ayuda. Akristu ambiri timakhulupirira God of Trinity, Mulungu Mwana, Tate ndi Mzimu Woyera. Ayuda amakana zimenezi, ndipo amatiuza kuti Mulungu alipo mmodzi yekha. Akristu timakhulupirira kuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu, anapachikidwa pa mtanda ndi kuuka m'manda after 3 days. Ahebrew 1 verse 8 komanso Matei 15 verse 24 amatiuza zimenezi. Zaka 700 Yesu asanabadwe, mbuku la Isaya mulembedwa mawu. Mukawerenge pa Isaya 53 analosera zakubwera kwake. Buku limeneli linayembedwa Yesu asanabadwe, koma amalosera kuti kudzabwera Mesiya amene ali Yesu. Patatha zaka 700 litalembedwa buku limeneli, Yesu anabadwa. Deuteronomy 18 Mose anawuzana Israeli zakubwera kwa Mesiya. But still Ayuda amenewa amakana zonena kuti mkulu ameneyu Yesu Kristu anali Mwana wa Mulungu. Mwachidule Ayuda ndi Akristu amasemphana kwambiri pa nkhani ya Yesu. Mukawerenga chipangano chatsopano chimafotokoza kwambiri za mbiri ya mpulumutsi ameneyu. That's why Ayuda samakhulupirira New Testament.